chida tiratia ndikati dai wambotarisa nguva nekuti zvimwe pamwe me.